Muri iryo tangazo Professor Ibrahim Ripumba arongoye umugambwe CUF umugambwe w'abanyagihugu avuga ko umugambwe arongoye ubabajwe n'ibikorwa biteye kubiri n'intwari ibereye igera ku mategeko n'agateka kazi na muntu biriko birakorwa na leta y'umugambwe CNDD bikoregwe imigambwe itavuga rumwe n'ubutegetsi na cyane cyane umugambwe CNR CUF muri iryo tangazo uragaruka ku ikoranero y'isi ry'iyomekerano riheruka kubera mu gisagara ca Ngozi kwihangira ryo kwaka umugambwe Agathon Rwasa hamwe rero namwe mu bashinga amateka n'abanywanyi b'uwo mugambwe bapfunze ucamaso mu bice bitandukanye by'igihugu vyongeye Professor Ibrahim Ripumba muri iryo tangazo avuga ko hari amakuru y'uko umushinga amateka Agathon Rwasa agiye gufatwa yagirizwa iterabwoba iryo tangazo rivuga ko leta ya CNDD yabaye intambamye imishyirwa mu ngiro y'amasezerano y'amahoro ya Arusha kubwo umugambwe CUF umuntu wese yagerageje gusaba ishyirwa mu ngiro ry'amasezerano yacitse umwasi w'igihugu uwo mugambwe urongowe na Professor Ibrahim Ripumba uti CNDD ufise umugambwe wo guhindura byanze bikunze abarundi bose bakabayoboke uwo mugambwe uri ku butegetsi ni mu gihe kubw'uwo mugambwe muri kigara mu mwaka w'2021 inama y'umutekano ya ONU yamenyesheje ko umuti wonyine ushobora gukiza Uburundi ari amasezerano ya Arusha iyo nama kubw'uwo mugambwe CUF ikaba yagiriye ko isaba umwe bwa Afrika co kimwe n'umuryango wa Afrika y'ubuseruko gukora uko bashoboye bagafasha mu ishyirwa mu ngiro ry'abo masezerano CUF rero ivuga ko itaye ibyatsi imigambi yose ya CNDD yo kuburagiza demokarasi mu Burundi no kugaragaza guhamba amasezerano ya Arusha uwo mugambwe wa Ibrahim Ripumba uvuga ko usaba umuryango wa Afrika y'ubuseruko abakuru b'ibihugu vy'akarere na cyane cyane umukuru w'igihugu cya Tanzaniya gukurikirana biciye mu nzira z'imigenderanire icuka kibi mu bya politiki kivugwa mu Burundi kugira ngo hakingwe ubundi bwicanyi hagati ya bose rimwe uwo mugambwe uvuga ko ikoranira ry'iyomekerano ryo gukura Agathon Rwasa ku mugambwe CNR ari umugambwe ugahitse wa leta ya CNDD ata muntu azi ko akunda demokarasi yoreka kuvyamiriza